Ngoba sakhulu ke mama ngitata ngokusilinda. Ndigqibile ukuthetha no teacher nomntwana nisebenzeka kuhle naye. Uthetha kakhulu, uyahlekisa. Ndivuyile vele ukusebenza naye. Njengoba ke besithethile ekuqaleni ngixelele umama ukuba umntwana uyatsala okanye aphindaphinde into enjalo ngoku nje ngifuna ukunixelela kancinci ukuba ndibone ntoni mina. And nami ke ndiyavumelana nomama ukuba vele wenza njalo uyaphindaphinda atsala igama ngesinye isikhathi igama lingaphumi ixesha elide vele. And ndicinga ukuba kwenzakala xa ndithetha naye. So ndimcele ukuba ndibalele andixelele amalanga eveki into enjalo uyakwazi ukuzenza. Siculile wacula kakuhle iingoma ezintathu, so akathinti ithanga xa ecula. And then sathetha ke mina ndimfundela igama yena waphinde. So bekuhamba ke kuba likhuni sisaqhubeka, so amagama amabini ukwazile ukwathetha, namathathu namane. Xa sifika ku-5 and 6 ube nengxaki ke kancinci apho. So ndenza nje ukuba ndibone ukuba ufika kuphi ke bese. And sabuka ke i-picture, wandixelela ukuba ubona ntoni, kwenzakalani kule picture. Ndaphinde ndabona ke kuphindaphinda nokutsala nokungaphumi kwamagama. And nje apha ndibhale ukuba maphi ama-sounds, yes, awaphindaphindayo kakhulu. Safunda ke incwadi yaka-grade 2 neyaka-grade 3. Ufunde kakuhle njengoba esho utata uyakwazi ukufunda le yaka-grade 2 uyenze kangcono, but kuvelile nakhona ukuthintitha. And ndambheka ke ukuba wenza njani xa amagama angasaphumi. Ndimbonile udlala ngezandla, nobuso bakho uyabona nje ukuba uyakhathazeka kakhulu. Enye into endiyibonile ukuba akandijonge emehlweni.
Okay,
so xa aba nengxaki uyajonga ecaleni. Namehlo akhe akemi nje xa aba nengxaki, so ndifumene ke loo nto nje. But xa ndigqibile ukubhala iripoti ndizawuchaza kakuhle ukuba yintoni kahlehle eyenza kube njalo. Sathetha futhi nokuba nje uphatheka kanjani impilo yakhe xa eva ukuba ngoku ke sendistakhile. Undixelele umama umxelele ukuba xa eva ukuba igama eliphumi aphefumle, you know, abale afike ku-3 aphinde ezame futhi. Uyazi ukuba abantu abanye bayamlinda, abanye bayamgezela, ngenye ixesha kuyamphatha kakubi, but ndimxelele ukuba yindlela nje athetha ngayo, ayikho ingxaki ngomntu anguye yena. So ndimxelele nje kancinci ngaloko. Umntwana ke sizawukwazi ukumfumanela usizo, bazosebenza nomunye umuntu owenza i-speech therapy. Mina nje ndizawubhala bese yena usebenza.
Okay,
usebenzisa le nkubala.
Okay, loo nto uyibhalileyo.
Ukunicelela nje kancinci ngokuthintitha, nazintoni nini ngaphandle kokuba umama notata bayathintitha, yintoni enye nje eniyaziyo ngako
ngokuthintitha? A on my side, ah, so I've been 26 years, but I'm going to do it. City go fuzz.
Okay.
Same like born, and she's telling about fuzz it in our own.
Okay, in San Colin and Jagan, maybe Umama, Espelian and Montana, Uzan Tela, Cabanzi,
all
right. But in Jamoba, guess Tetile, Gunendo, ezintathu ezenzakalayo, ukutsala, ukuphindaphinda, nako ukuba igama lingaphumi kakuhle. Loko ke ngesiNgisi sithi ma-core behaviors, yintoni eyenzakalayo xa ethetha. But kuba nento ethiwa ke ngama-secondary behaviors, so into ayenzayo umntwana xa ethintitha okungasiki ukuthetha kwakhe. So
okay,
into ayenzayo ngenhloko, ngezandla zakhe, ngamehlo akhe ukuba abheke kwenye icala xa uthetha naye, indlela yokuba azame ukukhokha igama. Okanye azame ngamanye amaxesha umntwana uzawuthetha eve ukuba okay le gama aliphume ashintshe igama afuna ukulisho so afune elinye
ngabalula
kunini lokho ke sithi ama avoidance behaviors so kuba nento ezimbili ikhone secondary umntwana wenu wenza zonthathu of the core behaviors then lama secondary kuyahlukana ngomntwana so ndibona ngayo ukuba kwenze into nje namhlanje xa sisebenza kanye kanye enye into ukuba abanye abantwana abaninzi abathetha ngendlela umntwana athetha ngayo akusiyo into engaqhelekanga and about maybe 1% abantu abadala also stutter so ikhona abantu asibabukela ku TV nabo bayathintitha so akusiyo nje into ekufanele sijonge kakubi akusiyo ingxaki ngomuntu anguye udaleke njengoba eshile utata ngaleyo ndlela so sizama ukuba senze umntwana angaphatheki kabi even nje sengathi angathetha adlale nabanye abantwana ayikho into ehlukile ngaye so I think yilokho nje njengoba nenza
njengoba TV ngabo abomhlongo kodwa umhlongo khona ithi khona into eyayidlala into TV abe TV nje umchefane ya umchefane umhlongo sethu naye ngibuthinta i-time ngiyakhumbula sekhotha dathi lo elo police alimbambayo yathindithe so naye athi oyima
ngiyafana
nawe sethu landi yase TV nyana se TV babona ukuthi babaza sizazi babakhona abantu abafana nathi
so ikhona into enjalo akana ngxaka umntwana sizamncedisa ngendlela esikwazi ngayo but ndicinga ukuba ekhaya uphila kakuhle nani niyam understand umntwana niyaqonda ukuba yintoni kahle kahle yenzakalayo so ayikho ke ingxaki ngakini so I think niqhubeke nje nimphathe ngendlela efaneleyo njengoba nenza and then sisawubona kuba sifika
so ucinga uba uzancedakala umntana
ndiyacinga ukuba uzawukwazi I think ndizawufumana i-information xa nisesesibhedlele so nasendiqalile uzobona nje naye ukuba ndizawudinga ama-sessions amangaphi nenze ntoni ezoncedisa kakuhle
allright okay
ikhona eminye imibuzo
andinayo mnye imibuzo ngobhoza into ebendiyifuna kakhulu benyazani qa andifuna uba khona ile nto uba if uya esibhedlele for uba ithintitha sizawucela kwinto yonke ungathi kanti uzawutatshwa asiko
yathweni
so xa ingekhoyo
andinangxaki
to ayikho
enkosi kakhulu ke tata nomama
akhonto
enkosi kakhulu ke